and Marshals, first one, Mariana Spiropoulos, President of the Water Reclamation District.
Great, thank you so much. It's so exciting to be here. Congratulations to the organizers for putting together a great parade. And thank you for everyone for praying for good weather. We couldn't have asked for a better day to honor the heroes that fought the struggle for independence and freedom in 1821. I'm very proud to be here. I've been coming here for years. Thank you for having me today. Hope everybody enjoys it. Zito, 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 Zito